Oluvanyuma lw'okukula genkola ya biodiesel okuva masavu wiki ewedde, leero Omukenkufu atakuletedde engeri gy'omukolamu okuva mu butto omukozeseeko mu kifo ky'okuyiwa omuyiwe n'omufunamu amasannyalaze.
Osobola okufuna butto yenna, butto mungi ava mu nsigo, ava mu nazi, ava mu ntungo, ava mu sunflower. Kati bwe tumala okufuna butto oyo ne tukola diesel, ate diesel n'atuwa amasannyalaze, abantu bange ab'ekyaggwe, njagala tuwanyise enzikiza. Enzikiza eyo etwogezaako emyaka n'emyaka, esaawa etuuse tuteeka amataala buli nnyumba.
Goberera emitendera gino nga bw'agikunnyonnyola.
Tuddamu ne tumubugumyako asobole okuriactinga, era kati era ngenda kozesa gas cooker yange eno. Negwe wuwo osobola okukozesa n'ekyoto, osobola okukozesa enku, osobola okukozesa essigiri, nenze olw'obufunda lw'obudde. Mukimanyi nti obudde tebubaawo, kati kankozese gaasi. Kale buto waffe bwe tukufuna tufuna lita ssatu, nno ziri lita ssatu ne tuziteeka mu kyoto oba mu bioreactor, ne tuziwa mu bioreactor. N'olwekyo buto waffe tumubikako asobole okucamuka amangu, ate nga reactor yaffe erikosa momenta epima kasite n'atuuka mu kikumi ng'ekintu kyaddomodde kiyitirivu. Bwe tumala oziwa mu bioreactor ne tumejaringa emandule emandule temuddamu ginywa, mugikolemu amasannyalaze. Mumulese ebibumba okulwala n'ensigo. Kati pimako miruzi lukaaga, emandule miruzi lukaaga ziizo, tuteekamu ekijiiko oba gramuzi kumi ez'omunnyo guno ogwa hydroxide. Omunnyo gukola ki? Omunnyo guno gulina omugaso gumu, gusika amazzi gonna agabeera mu mandule. Nkose mikisa yange sobole okwanguwa. Tutabula omunnyo mu mandule kiyitirivu. Ekyo bwe kiba kiwedde nga omunnyo gusaanuse bulungi, nga guniyaffe ogenza mu kikumi jako emmaali.
Buto ng'akyamuse bulungi, yakese picheni emanyiddwa nga reactor, olwotabulemu hydroxide gw'otabuddemu omunnyo.
Era kati ngenda kuyiwamu bwentu. Laba bwenyuse yalabi. Ng'otabula bulungi nnyo, ng'otabula bulungi nnyo, ng'obirekanga biwola.
Okufana nako ne bekyali mu butto avudde masavu, ne ku luno diesel ono abeeramu ekirungo kya glycerin, kye twawulako bwe tuti.
Glycerin ajja kudda wansi, oyira dde waggulu, ate olumala ogyeko glycerin. Weerwandanze gwe nkozesa, ono we Uganda naye mugenda yiga omukola. Bitu okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu, omala okumutoolako kitegeeza okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Ono glycerin waffe awedde, ate ono ye diesel. Diesel tetubiyita mu bwangu, siraba lwaki bannayuganda babeera mu kizikiza kuzannya. Abawakana gaweddemu. N'olwekyo nga tumaze okuggyamu amafuta gonna, katuteekemu gano agaffe ge tukoze. Yes, tuli mu kuyiga akola diesel ate agenda okukola amasannyalaze. Kantekeyo kyoko, ntekeyo kyoko, jenereeta size ziri ezamu ez'okusika. Mala okuteekayo kyoko, kantekeko ne switch kiteekeko ati kube. Kiyitirivu! Ola asolo kama eka kandegeko kati kandegeko tulabe mwena yaka yarabe salute.